tau te he nua e nana e Tahiti nui e Hei ka pua e he Hei ka pua mawe mai koe Tahi a he ka pua e Haa te pei u koe E hahi atu nei Te ha e toa ia koe Te ku a te he nua He nua e nana e Tahi a he ka pua e Haa te pei u koe Tahi a he ka pua O koe te po o tu
Thank you. is the girl I love. Bloody Mary is the girl I love. Bloody Mary is the girl I love. Now ain't that too damn bad? Her skin is tender as Dimaggio's glove. Her skin is tender as Dimaggio's glove. Her skin is tender as Dimaggio's glove.
Thank you. ia o.